sarai sokai ga mahan sokai ga maha sokai ga mahan kaliged wax jacalay kasdaranay naftayday kul haddan cidi ku hogay kafiyo la dheeri sow maahan kafiyo
Hello.